Bam bam funny. Thank you. I'm not gonna lie to you, I'm not gonna lie to you. a hɛrɛ k'i bɛɛ ye nin k'i laman to bɛɛ minnu fana bɛ wula la hali min tɛ firi ka na tɛgɛ ali banke ali kana ali citi ja ali mu firi ka di la ali ma ja minnu fana bɛ k'o ma ali mu hɛrɛ kelen ya ka na ban ɲa ni ɲa a hɛrɛ k'a nin k'i laman to bɛɛ ali la k'i la kama hɔrɔmɔtɔ wagati o hɔrɔmɔtɔ na nin fa hɔrɔmɔtɔ na sutigi o hɔrɔmɔtɔ ala masalo hɔrɔmɔtɔ a walima ala sɔrɔ ne bɛ se k'ale sɔrɔ a tɛ lajɛ o ti.
Yeah. Yeah, Thank you. Thank you. Vamos a bailar. Ini enak kok, mereka jangan. Thank you. I'm gonna jolodi
adam mi kola
iya dire ke pagra
alina jolodo bare maru alina jolodo bare maru alina jolodo ni ne